izina rya data ni rya mwana ni rya mutima mweranda ni muhorane n'umukama mwiriwe neza mwese turabahaye mwiriwe na mwebwe dusangiye iki gisabisho mugikurikira ku nsamirizi abari hanze n'abari hano mu gihugu cacu dukoranire hamwe umukama adutumiye ya mango aradufitiye ijambo kandi arashaka kutuzimana twitegurire kwakira iyo nzimano wenyene yadutumiriye tuyakire mu mitima isukuye mu kubanza gusaba ikigongwa aho hose turengutse imbere yiwe twumva tutagororotse mu nyonga ziwe tutagororotse mu mutima aduhe gusanganira ibyiza byiwe n'umutima mwiza fwe warungitswe gukiza abigaye mukama tugirira ikigongwe wowe waje gukebura abacumuzi Kristo tugirira ikigongwe wowe wicaye iburyo bwa data ngo tubere mu ngoro mukama tugirira ikigongwe Imana rugira byose nitugirira ikigongwe maze niyamara kuturekurira ibicumuro byacu byose duha ubuzima bw'amaho dusabe turakuzambye mukama ubwo mukabura ukwemera no gushaka kwabawe maze dukerebuke mu gukoresha inema zawe kugira ngo dushobore kuronka ku kigongwe cawe intabaro zindi zisumbirije tubigusabishije Yesu Kristo umwana wakaba n'umukama wacu bana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubuno mu myaka yose
Soma mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli mu mwaka wa gatatu aho Yehoyakimu yimikiwe ubwami bwa Yuda Nebukadinezari umwami w'i Babiloni araza gutera igisagara cya Yeruzalemu aragikikiza umwami ata Yehoyakimu umukama ata Yehoyakimu umwami wa Yuda n'iminwe ya Nebukadinezari n'ibikoresho bimwe byo mu ngoro y'Imana abitwara mu gihugu cy'Isinari mu nzu y'Imana ziwe umwami abwira Akipenazi umusuku w'abasuku b'ibwami kuzana abasore bamwe bamwe bamuka mu muryango w'umwami no mu bapfasoni ngo atore abatagira agahonzi indanga inkerebutsi incabwenge n'abize babereye gukorera ibwami kugira ngo abigishe inyandiko n'ururimi rw'abakaridenali de yani umwami ashinga kubaha iminsi yose kubyo afungura no ku nture yiwe bibabere bityo imyaka itatu kandi iyo minsi iheze barenguke imbere y'umwami nuko rero mubabo harimo abayahudi bamwe bamwe aribo Danieli Ananiya Misayeli na Azariya Danieli yari afise mu mutima wiwe imigabo yo kutihumanya ibyo kurya canke ibiturire by'umwami niko gusaba umukuru w'abasuku b'ibwami ngo amukingire ubwo buhumane Imana nayo irahagarikira Danieli imuha kugirirwa ikigongwe n'imbabazi n'uwo mukuru w'abasuku. Ariko rero uno mukuru w'abasuku w'ubwami abwira Danieli ati: ndatinya umwami, niwe yashinze ibyo mwonwa n'ibyo mwojya, abonye mwonze mutameze nka babandi basore burunganwe bagwanyu, nijye nzobibazwa. Danieli araheza abwira uwashinzwe n'uwo mukuru kuraba ibya Danieli, Ananiya, Azariya na Misayeli ati: ndagusavye utugerageze iminsi cumi twebwe abasavyi bawe, baduhe ibyo kurya by'imboga n'amazi yo kunywa. Uzoraba yuko tutazosa na ba bandi bagaburirwa iby'ibwami, niho rero uzoheza ukatugenza ukushaka. Uno arabemerera iryo jambo, arabagerageza iminsi cumi. Iyo minsi cumi heze asanga barusha kuyagayaga ku mubiri abandi bagaburirwa iby'ibwami. Kuva ubwo uwashinzwe kubagaburira abakura ku byo kurya by'ibwami abagaburira imboga. Abo basore uko bari bane, Imana ibaha gukerebuka no guca ubwenge mu byo bigishwa byose. Danieli nawe yari afise ubwenge bwo gusobanura ibyo barota n'ibibabonekera. Iyo minsi umwami yari yashinze ko bazamuzanira iheze, umukuru w'abasuku w'ubwami arabashikana imbere ya Nebukadinezari. Umwami araganira nabo, ariko muri bo ntihaboneka abangana na Danieli, Ananiya, Misayeli na Azariya. Nicyo gituma baciye binjira mu bakebyi bakorera umwami. Igihe cyose umwami yababaza ijambo ry'ubwenge n'ubukerebutsi, yasanga barusha cumi abahinga n'abapfumu bo mu gihugu cyiwe cyose. Iri ni ijambo ry'Imana. Twitabirize tuti: uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa Mukama Mana ya basokuru. Izina ryawe rinini nahaye kandi ritagatifu nirihezagigwe. Zagigwa kandi uragashimizwa imyaka yose. Uragahezagigwa mu ngoro nyeranda y'ubuninahazwa bwawe. Uragahezagirwa ku ntebe y'ubwami bwawe. Uragahezagirwa wewe uzimanga. Wowe urangamye hejuru y'abamarayika. Uragahezagirwa mu kirere cyo mu ijuru. Uragahezagirwa Mana Data, Mukama w'ijuru n'isi, kuko wamenyesheje abato bato ibitangaza by'ubwami bwawe.
Nimuhorane umukama. Nkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Rukamweranda. Nkazwa mukama. Kuri uyu munsi ngo yunamura amaso Yesu abona abashira imperezwa zabo mu ishinguriro ry'amaturo barabatunzi. Abona kandi umupfakazi w'umurushwa atereramo udusenge tubiri. Arababwira ati nukuri ndabibabariye ujya mupfakazi w'umurushwa yabarushije bose kuko abandi bose bashizemo umusesekara ariko we yakoze mu bworo bwiwe yatanze ibyo mutunze byose. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Urindwi isozera umwaka wa liturujiya twari turimo umwaka ce ibisomwa byo mu gisomwa ca mbere bizoza birazanana mu gitabo ca Daniyeli cy'umuhanuzi Daniyeli. Uyu munsi turumvise nk'intanga marara ingene bashitse ibwami bagaheza bagashimwa nk'abashobora gukora nk'abakivyi w'umwami. Ariko ahakuru inyigisho ahiri no kukungene Danieli abyifatamo. Danieli ayowe mu bandi batwawe kujya gukorera ibwami. Arazi ko agiye gukorera umwami ahambaye Nabukodonozor kuko niwe yari yiganje icyo gihe. Ariko kandi aremera Imana, arazi ko afise Imana ihangamye hejuru y'ibihugu byose itegeka abami bose. Ko batogwa ngo bagende gukorera ibwami kumbure ntihabuza bababonye bagenzi babo bakagira bati mwaho murahiriwe muragaciyemo mugiye kuba mu birembye mugiye kuba mu biryoshe mugiye kuba ibwami. Ariko siko byari bimeze kuri Daniel hamwe n'aba bagenzi biwe. Harige twama tubona umenga umuntu ari mu bintu byiza birembyaho hanze ariko kumbura ari mu mageragezwa menshi cyane ari mu mageragezwa menshi gose. Ba Daniel kamenga bagiye guhigwa no guhimbagwa ariko barabagiye mu mageragezwa kuko muri bo bategerezwa kumenya ingene bagumya imico n'imigenzo yabo iheze ikabafasha kugumya isezerano bunze n'Imana. Harimo rero ikibazo gica kivyuka ibibazo by'amabivyuka mu buzima bw'abantu byo bita les questions de conscience. Bazogamburukira umwami kugeza he kugira ngo ntibasange bagambarariye Imana? Ariko kandi ukugambara ukugamburukira kwa Imana kugamburukira Imana kwabo bazokunywanisha gute no kugamburukira umwami ntibasange bononekaye bataye isezerano bahemutse? Kandi koko ni kibazo cy'amakiza mu buzima bw'abantu. Munakibaza ati kugumya iby'Imana ntibyoroshe muri abo bandi bantu batabizi batabishaka batavyerekwa. Kenshi umuntu agacasha coba akagira ati nakundi reka nkizi gufa reka ndabe ko ntotakaza nk'akazi ari nko ku kazi reka ndabe ko nosimbana ibi nabiriya mugabo ugasanga aruhiye guta ukwemera kwiwe. Hari ikintu tubona ciza kuri Daniel twokora kwa karorero nukuga mbere ngo yihaye ingingo nziza y'ukutemera kwihumanya n'iby'ibwami. Ubwa mbere kugira ingingo nziza yo gushaka kugororokera umukama naho bihera kuko iyo umuntu afise ugushaka guke bica biyoka ningoga ariko kandi arijigi imana aremera imana aremera ku imana iganje kuri bose tugire Kristo imana iraganje kuri bose ku buryo ishobora no gukoresha n'abansi bawe ugasanga bakugiriye neza batazingene bakugiriye neza ariko bidusaba ko twubahuka tugahagarira tugahagararira icyubahiro cy'Imana dutwaye muri twebwe kuko mbere hari igihe usanga umuntu yicisha kwiyumvira mu kibanza cy'uwundi nina bigira gutya aza kugira gutya na gutya aza kwiyumvira ibi n'ibi n'ibi oya izigira umukama hanyuma ugerageze gushikiriza icyo ufise mu mutima utagishikiriza nko kugwanya uwundi ari kukagishikiriza nk'icyuri ukumeze reka gutinya kubicyuri kumera icyo kumera uko ushaka kuba Danieli acarabijamwo abwira abasuku umwami bari babajejwe ati dufashe twebwe turekurire dufungura utuboga n'amazi ibyo binyama by'ingurube utwo tubenzi tw'umwami utureke urabe upime nk'iminsi icumi urabe ingene uzosanga dusesuka nk'abandi bose barya ku byo kujya by'umwami kandi Imana ikirabijamwo kuko yabonye muri we yangingo nziza yo gushaka nahagiye gukorera hana zogeragezwa gose yo gushaka kugumya icyubahiro cy'Imana muri we ibyo bintu twame tubyitwararika naho uwo bukorera mu mashetani yenyuje yiginda yambaye gusa Imana irashobora kukuzigamayo kandi kini nahaza hazozigihe Imana yini nahaze n'umwamagira ati mu bwami bwanje mwese ni musenga Imana ya Danieli ego niko ni vyama vyaheze neza nkuko vyaheze kwa Daniel harabo bihera ugasanga bategerezwa rimwe rimwe gushinga intayi ikomeye bakimwe ibyo bafitiye uburenganzira abandi bakicwa abandi bakanyuruzwa abandi bakagirirwa nabi ariko Yesu natubwira ati ngo numushatsi wanyu uri kugiharuro nta nuzotakara nta gashatsi nakamwe kazotakara hari abo n'abafise uruhara rwiza bagira ati twe nta mushatsi tugifise pati nta kintu na kimwe si umushatsi yo ku mutwe nta kintu na kimwe kiwawe kizotakara nce ni buko hara dutera inkuru kugira ngo yerekane ko atamushatsi afise agaca zarahirimba ka karirimbo w'Imana niyo ntoranwa yanje niyo ruhara rwanje Imana nta na kimwe itazi cy'ubuzima bwawe byose ibifise mu minwe yarigeze no guca ku mupfumu akaze w'amajambo akaze y'amashetani arandura ibintu abivugiye ku majambo yayo agenda ziyuko agiye kuvuma mugabo asanga ariko arahezagira dusabe umutima wo kwizigira Imana n'igihe tuba turi mu bihe by'amageragezwa ntidutinye kuba icyo turi kandi no kumenya gukoresha ubushishozi bwiza nk'ubwa Danieli kumenya guheraho nyene muri abo nyene mwegeranye murumva yo kugira ngo abasuku umwami bayimwemerere nuko bari baza baramaze kunga ubucuti bwiza na Danieli Danieli akagira amaraso meza kuri abo kuko yari asanzwe ari umuntu atumva kumenga agiye kugwana nabo ariko agiye atwaye ingingo y'Imana muri we azogerageza mukunge nabana nabo atebayishikane mu bwitonzi bwinshi hari abantu bama baca bashima yuko byose baca bitudurira ko ngaho ugacusanga barabuzinzira ego ni kwa raho bishika nkuko niko ndabivuga ugasanga umenga inzira zose zirugaye hakagera kugira uti ubuzima bwanje mukama buri mu minwe yawe hakugwa mu minwe y'umupagani nemera kugwa mu minwe yawe hagutitura isezerano sangiye nawe nemeye kugwa mu minwe yawe kandi ibi bintu bizoshika bishobora gushika mu buzima bw'umukristo bishobora gushika mu buzima bw'umukristo kwama tuvyiteguriye kugira ngo igihe gishitse twumve ko dusobanura neza ubwa mbere ko turi mu ngingo y'Imana umuntu ntabe mu gukekeranya Daniel na bagenzi we ntibakekeranya ku Imana iri kumwe nabo kandi hari isezerano basangiye nayo ikindi nacho nidushe choba nubwo ubwoba butabura ngo umuntu hava sogeza inyuma turiko turinjira mu bihe bigoye byaho kwemera kwacu nk'abakatolika ushobora kugira ingorane muri iki gihugu ushobora kuzigama ukwemera gushika Imana yonyene igaragaraje byose mucishaka muri twebwe kwama dusaba umukama kugira ngo adukingire ubuhemu bwose bwo gutwagwa n'ibintu byo kwibaza tuti hari abantu uyu munsi bageragezwa mu bundi buryo kubera ubuzima buremereye ubukene ibibazo byinshi biremera ubuzima bwabo ugasanga abantu tufise ya mana muri twebwe yamanu uyu munsi y'impararo y'imihezagiro uyisenze inzugi zose ziyugurura ugize ibinabiri ya byose ikibijamwo sinje nubegeze ko unigeze kubona uyu munsi basigaye batanga imihezagiro ngo Imana ngo yivange mu bintu byawe byose Imana umenga iri mu tuntu twose twose ugize tugakunda ugacumenga uwo bikundiye uwafise igikenya akagikoresha bigakunda ugacubona umenga Imana ipanziwe iri ku ruhande rwiwe wowe umenga uri kuranigana urondera inzira y'ukuri inzira y'ubutungane ukamenga Imana ntikiri iwawe ya mana yo mu bwuzure bwa kera aba ba Danieli bari batsinzwe na Bukodonozo arabatwara ku imbohe mugabo nibo bari kumwe n'Imana na Bukodonozo ntiyari kumwe n'Imana ibyo bintu byo kwibaza yuko umenga Imana ipanze uwo byose bikundiye n'amafuti yose agira akayitirira Imana ukamenga birakunze iyo mana yo mu bwuzure bwa kera nimusubireyo mugumye Imana ya Yesu Kristo kuko kijya gihe hariho ikintu kitari bwatomoke muri Yesu Kristo Imana yaragutomoreye yuko iri mu rukundo ruyigamburukira kandi rukamenya gukunda n'abandi nabo nyine bagukoresha naho boba umenga ntimushize hamwe muri byose igihe hari imbere yawe ukamugamiriza icyubahiro ngo kwa Daniel ari kuzi yuko hari urengeye byose igihe agombye kwigira Imana urahezu ukamubwira utoya Imana dupfukamira si wewe kuko hari igihe usanga umenga abantu bagomba kwisubiriza Imana ngomba kugukoresha ikintu cyenyuje giciye kubiri mu buryo bwenyuje no kwemera Imana ugahezu ukagira utoya kandi ahubwo ngaho urategerezwa kugira uti oya kuko ndakwemereye na wewe nzoba ndagusutse nzoba ndiko ndakuroha Imana ni imwe umukama akaba umwe Yesu Kristo natwe tukaba basuku baheza bakagerageza kumukorera uko bashobora ikindi nacho murumvise ingene ubugamburutsi bwabo bakagamburukira Imana bagafungurirwa utuboga ingene bitumye baseruka ahubwo basesuka kandi bakagira n'ubwenge bwiza busobanutse rwose n'umwami akabashima burya arabaca bagira bati none byakabaye ko byo n'ibyo kwemera bijya no mu byo gufungura ukwemera kwinjira mu bintu byacu byose hano ubona iyo bariko barafungura canke bariko baranwa kibazo tugwa aba bantu baremera imana pano wagira ati nigihe munafungura mufungure nk'abariko barani nazi imana ego Yezu yaratubwiye yuko atakivi musozi cinjira mu muntu ngo kimutyoze ariko kandi imana yaraduhaye ubwenge kumenya gufungura no kunywa ku buryo bikugumiriza umubiri unonotse mwiza ushobora kuninahaza imana kandi ugakorera imana unonokewe hari abantu ubona yuko bagwara kubera yuko bifashe nabi mu bintu byo gufungura no kunywa erego uyo mubiri wawe n'uw'umukama ubungabunge utume ugufasha gusenga neza no gukorera umukama nturye nk'isiha ntunwe nk'umwobo menya kwigerera kugira ngo imana ininahazwe no mu mubiri wawe menya kujya utuboga hari abantu usanga umenga mama bajinja imwe kuko ngo niyibajyohera usanga umubiri wawe imye ibihindi menya kujya utwamwe hari abantu batinya kujya ibyabo ngo n'ibyabana akwira Dieu turabaha ikiganiro cha sante gitete karigi usanga umubiri uta nonokewe ugasanga n'umutima ntushobora gukurikira neza umubiri wacu tuwumve nk'ingabano y'Imana tudapfa kugenza uko ariko kose tudapfa gusiga ibyo ari byo byose tudapfa gutobagura uko ariko kose tudapfa ego n'ingabirano y'Imana niwo twakiramo mbere umubiri wa Kristo tukawugenza neza mu rupfasoni mu cyubahiro dufitiye Imana bivuga yuko kandi ukwemera gusohora abantu ahubwo bari mu buntu bari mu bwiza bari mu bugwaneza bazi kubana neza n'abandi bazi koko guserura Imana mu cyubahiro kibereye mu bandi Daniel na bagenzi biwe basokorotse nk'abana ahubwo batumye umwami atanguye kumva ati aba bantu bari mu ikindi kintu rimwe rimwe ugasanga umukristo mu bandi bantu arategerezwa kubakabaza ikibazo cyiza gituma abantu biyumvira bati mbega ivyo abikura hehe abikura muri we Yesu Kristo dusaba umukama kugira ngo uburyo bwacu bwose bwo kubaho buheze bugaragaze ubwiza bw'ukwemera n'ubucuti twunze n'umukama muri Kristo umwami wacu